Of course, my name is Amipro, the MC, the electricity. Ini Amipro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu wa mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show 257. Nkuko muyibona imbere za camera za Amipro Show, turi kumwe n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi yitwa Magic Soldier King Gorongoro, ushobora kumwita Mister, niryo zina abavyeyi bamwise. N'umwanditsi w'indirimbo Ile Ile, n'umwanditsi w'indirimbo Coming Soon n'izindi nyinshi. Mzee, mambo vipi?
Yeah, fresh mzee.
Uko salama?
Poa sana.
Kwa ule mtu ambaye kwa anakufuata kwa sasa, kapela kidogo ya Ile Ile.
Ile Ile mzee, Ile Ile. Ile Ile mzee, Ile Ile. Ile Ile, dunia iko pale pale, ndo vile vile, na watu ni wale wale. Ndo maana Mungu atabaki kuwa yule yule, japo machungu tutabanana mole mole.
Yes, mwamumvise ni Magic Soldier King Gorongoro, Mister ni jozina bavyeyi bamwise. Ndashaka gato n'umunsi tuganire kuri bike mu biriko biravugwa muri industry ya music y'u Burundi, cyane cyane ku muziki wawe. Ni Magic Soldier King Gorongoro no munsi ari muri management ya MA Production. Kuva yinjiye muri management ya MA Production, harameza heze ari muri iyo management. Ibikorwa biriko bibandanya gute kuri Magic Soldier na management iyo?
Yeah, ibikorwa biriko bigenda neza kuko tumaze no gutangura, natangiye na followera, ngeze kuri block, hari n'ibindi bikorwa byinshi biriko biraza, turiko turakora cyane kandi bishimishije. Urabona nyine ko ntajya kwa Miri muri MA Production, abantu bakora sa abantu bakunda kuvuga n'abantu usanga nyine kenshi tuguma dukora cyane gose. Gusa abantu bari ko baradukurikirana canke bamye badukurikirana kuva kera nibatenyenye gatoyi kuko ibikorwa ni byinshi bigomba kuza ukuri kwamye nkuko twamye tubikora kuva kera.
Yes, ibikorwa ni byinshi bigiye kuza, abantu nibarindire mu minsi z'abazobona ibikorwa byinshi bigiye kuza. Ni Kingorongoro yarakorana mu Gishamiri n'imbere yo kaja muri management, kuko hari indirimbo akoreye kwa mu Gishamiri n'imbere yo kuja muri management. Uno munsi uri muri management, uraronka umwanya ukwiye, uronka umwanya munini wo kugumana na Mugisha Amir. Kumbure ku muntu ashobora kuba mwihenda ko Mugisha Amir, wewe nka Kingorongoro umuzi Amir, mugendana mwirigwana Mugisha Amir ameze gute?
Ya Amir ni umuntu ahoze cyane, umuntu akora ikintu yihoreye kandi akora cyane. Ya ego, arakora cyane. Mbo ivyo jamaze kunkorera ni byinshi, kuva nkiri mu zindi management cyangwa kuva nk'ikikorana, twarakoranye za sindiki bamba, za sumba zose, hari kera zose twarakoranye. Ego, twarakora byiza, ariko gushika ubu n'umuntu novuga ati ubu turi kumwe, turi hafi na hafi, sibyo byo kuvuga ati ngo ndarisha amahera ndaje gukora, ubu turi kumwe hafi na hafi, ubu ndamumenyereye, n'umuntu akunda guhora cyane. Ego kera nibaza ko ari umuntu, ego nabona kumenga navuga, ariko kenshi nibaza yuko ari kubera nyine ko tutamenyeranye, ariko nagiye kubona kumenga niko yimereye, kuko n'ubu ego turayaga tugapanga ibintu, ariko umuntu akunda kuvuga cyane. Ego kabisa.
Wagiye mu ma management menshi, ubona ino management ya Mugisha Amir canke MA Production itandukaniye he n'izindi management wigeze gucamwa? Ndavuga kwa Wonder Boy na handi henshi wigeze gucamwa.
Yeah, MA Production ni management nini ya Gira, namwe murabizi kandi iri mu ma management zatangiye kuva kera, depuis 2009 kuva kwa basatbi mkompozi bayo ya ba Emerson Frank na so 80 ndimu mba bose barabafasha kandi bakagera ku rwego mu mwanya umwe. Bisigura yuko MA ni company nini, kandi umvise MA ntabwo ari Mugisha Amir wenyine, n'abantu benshi bari hajya kugira MA gumi hagarara kujya muyibona. Ya
twizere yuko ubuhoho Magic Soldier Kingorongoro azomara umwanya munini muri iyo management, kuko ni Kingorongoro agiye muri management amara umwanya urumerumana.
Oya biravana, kuko jewe kera ego narashiye muri management nyinshi, ariko ntabwo twigeze dusinya. Umva twarumvikana ati dukore kumbure jo bizomera neza. Sasa ibintu bitameze neza naca mbona ati ahantu nacyo ndahanoba. Bisigura yuko uno munsi ndi muri MA Production kandi turi muri contrat. Ya
contrat ingana gute?
Contrat kwanza ubu ngomba gukwiza umwaka, umva ubu waheze nka 7 mois ndi muri management. Bisigura yuko Kontra yanje sishobora gusigura ati ngo ni imyaka ingana uku canke bizomara igihe kingana uku ariko novuga yuko turiko turakora kandi ntegerezwa kubona icyo nakurikiye muri MA nyine.
Uririmba mu mudiyo wa hip hop uri mu rapper kandi abishoboye uri mu rapper akunzwe mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi umuntu ntashobora kuvuga aba rapper batatu mu Burundi bagira izina rya Kingorongoro hip hop mu gihugu cy'u Burundi ubona yakigwa gute n'abasanzwe bakurikiranira umuziki hafi.
Yeah, hip hop iriko yakigwa neza n'abafans ariko aba supporters nk'aba nta ntuze ntaba supporters ifise tuvuge nk'abantu bagira ama concert kugira batwibuke natwe badushire ama concert national vuga ariko abafans barayikunda ugerageje kuraba no muri mu ma concert atandukanye urabona nyine ko bayakiriye neza twinjiye kuri stage n'abarenbist baricara bakavuga ati babahungu si yororo.
Uvuze yuko atabantu baba supporting abahari ariko muziki wa hip hop ari umuziki ukunzwe kandi ari umuziki mwiza biri mu byatumye kumbure muri kino gihe winje muri MA production uri kurahindura style kuko umvirije folora urumva yuko atari hip hop.
Yeah, igihe style mvuze ati R&B ni ikintu cyari kindimwo ugerageje kuraba indirimbo zanje za kera nakorana n'aba R&B usanga bangirira ama chorus nuko R&B indimwo kuko muri studio twarakorera hamwe byageje kuraba zigaza abasatbi bafizo bisigura yuko twashira amayide amwe tugakora. So R&B iri muri jewe nushobora kuririmba makosa ngo genda kwemerere mfuma ndabyiririmbira. So ngeze kwa Amiri naragize ese gato incambona birafashe Amiri acarambira ati man kora yose turabe ndakora folora kandi urabona nyine ko yakiriwe neza. Yeah,
nk'akajambo utekerera umuntu yarakara gukurikirana kuri Amipro Show nakahe kugira ngo umuziki wa Kingorongoro utere imbere kandi ndetse n'umuziki w'Uburundi muri rusange ushobore gutera imbere.
Ya nobwira abarundi muri rusange bagerageze kudukurikirana cyane kuri YouTube urabona ko benshi baba bashaka kumenya ubuzima tubayemo biciye mu ma TV online ariko nibashaka kumenya imiziki yacu ahigeze ugasanga umufanzi ari muri TV online araryoheye kumenya ubuzima umuririmbyi abayemo ariko ntiyibuke kugira kujya kuri ya account ya wa muririmbyi kugira arabe ibikorwa ageze mu bya muririmbyi wiwe. So aba fans b'umuziki ndundi nimba ko kubakurikirana TV online bagerageze bagire subscribe ku account zacu turiko turakora cyane kugira ama TV online aturondere nuko nabo nyine baba makurikira ibikorwa byacu bakatubaza amajambo bakatubaza ibibazo biciye kuri bijya bikorwa byacu twamadukora. Ya
big bro asante sana
murakoze cyane.